tawaza muri chinzira igana iwachu komeza magambo umukaya kugira kubera mabuta kandi ndunzi mane Imvurani mi aga na bioni gishi Begurugendo Itawaza yange Riga hunga wange Tawaza yange we Oya wizi Imvurani mi aga na bioni gishi Begurugendo Itawaza yange Riga hunga wange Tawaza yange we Oya wizimana.